nyarunge saka pint kaka wachako ne kaka wadhi wan gi deno engineer
milinya unge nyatu gondu mana maeduonda amilonya unge nyatu gondu mana maeduonda milawero woi mobinyo wero ja unge nyawa donga wero woi mobinyo wero ja unge nyawa yeyo chenye dev to winyo wero tela luori Ochengi dev to winyo wero tela luori Dongi loso ugenya banyi yoneno tela luori Ike losti maria nyunganya wa tela luori Yeide utio mabero ugenya turwa ugana pako Nyakwarondu nojo sunga chio mabero ugana pako Jo ugenya duto waka ukure rala wateru uoi Upunyo nyithikie banyi yoneno tela luori Ndewe moro motelo donga ngiso Opayo barabara banyi yoneno geche ringe Opayo barabara geche ringe tela luori Okelo maendeleo banyi yoneno tela luori Yawuge ngachini ndewe moro motelo poda nuyon Ogero skunde madongo turuaka tele romoko Ogero kemitusi banyi yoneno nyitindo same Ocheng sanga sanga onyage roganda teri Ocheng sanga sanga onyage robiro teri Ana penyo ndaweri nani worala Apenyo ndaweri nani worala To inie number one moromo wero daweri nani Inie number chel moromo tingo daweri nani Inie number monya moromo wero datingi nani
Mosna wire ja ukwala mago chief kampena magi jatelo wire kakanyo makama kagiluoche ariyo imoso na gumba jararieda jatelo in gi joma dongo dongo lilo aluori jatelo
talinga malongo to wako
wangini telo mari
Telonga malongo watero
Wangi ni telonga
Watero kechijenga to wako
Wangi ni telonga
Ya wane ujendala to wako
Wangi ni telonga
Ya wane ujendala to wako
Wangi ni telonga
Ya wane ujendala to wako
Wangi ni telonga
Uke usunga to watero
Wangi ni telonga
Ne utene utena tano tena
Shavia Kachiel gi Raj owadgi Eriko Mano kwach wange tindo Ichaki kosona Walter Jamua mano jawuyo makatwene lieta skul kanyo
kasungina ndiye woni dala
Mago jog jatelo, ng'enu tero jatelo maber. Chaku mboso na noa magira, nano uori nerawa. Noa maki ama kaka kanyo watiri wakusipu. Mboso na wina kumanitie, mano uori ngesa. Kachi aligidani elutie, no mano uori ngesa. Giedwin kibwana. Chaku mboso na meja. Kwa hivyo, mano wadubwa na kenu uruma kakanyo.